yeah. Ulango kweshe Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndeniwe. Ulango kweshe Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndeniwe. Amawanga twaenda, imikonko twatoloka, bani bambinga fyali kwa, lelo iwe baby walishipa. Ya twale yamba, twayambile ngo kubuta, na bantu bale tuseka, batile ababa na fyungwa. Fobo kubwa ite, tatopete pwane ryo kamo, twaishive fya chitwe mwiku. Lelo namona, love ya liwa sika than bloody. Echongo likulu wali mbela happy. Baby, there is no another. Unjisusha mutima neshe Insansa. Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndiniwe. Ulango kweshe Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndiniwe. Baby, we muna ndiniwe. I love you. When muna ndiliwe. Arauka, tamanga, muli kale kale nga malaika. Twende chipale. Na ifueva tutambe. Life yali ni agoni. Gani bambinga bapupuke ngakoni. Lelo yu alife kulubali. Lekan kusende sende. Ine nkutwale twale. Kuli hili ayinchende chende. Jita sanki chwari kulese. Lekan kusende sende. Ine nkutwale twale. Kuli hili ayinchende chende. Jita sanki chwari kulese. Kotwala wafye babili, kwa wula mabili bili. With you baby by my side. Ulango kweshe Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndiniwe. Ulango kweshe Insansa malaba, takwa umbeni wena tematia. Ulango kweshe Insansa malaba, yeah, we muna ndiniwe. Baby, we muna ndiniwe. I love you, we muna ndiniwe.